turabaramukije iyi ni YouTube channel ya Warubizi TV turabashimira kukungena mubandanya gukurikira ibiganiro cyo kuri no YouTube channel tongera tubibutsa kugira subscribe uno munsi tugiye kuganira hamwe ukuntu woraba umuntu ukamenya icyo ashatse kuvuga atasohoye ijambo na rimwe abantu tugira imyifato igaragaza ibyumviro byacu ariko iyo myifato ntituyiha agaciro uno munsi rero tugiye kurabira hamwe ibintu abantu bakunda kugira byorohereza abo biri kumwe kumenya imyifato n'ibyiyumviro byabo kimwe mu bintu byo gufasha gusoma ibyiyumviro by'umuntu ni gusobekeranya amaboko iyo mvuze gusobekeranya amaboko mba ngomba gusobanura kwifata neza ibyo bita mu ndimi z'amahanga black words cyangwa folded arms iyo umuntu ahagaze asobekeranyije amaboko aba ashaka kwerekana ko abangamiwe yabuze amahoro cyangwa ari kugaragaza kwironderamo inguvu akarorero ahantu hatangirwa serivisi zisaba gutonda umurongo nko ku mabanki nubona umuntu yasobekeranije amaboko biziba bisobanura ko ariko arironderamo inguvu zo kugira ngo yihangane arindire kabiri kuramukanya abantu tugira imico umwe muri iyo mico tugira kenshi ni ukuramukanya ikiganza ku kindi ukuramukanya bifise icyo bivuga ku byumviro byacu iyo umuntu aguhaye ikiganza wamufata ukumva nta n'urugugu yasizemo bisobanura ko uwo muntu ari umunyantege nke adashoboye ubuzima bwo guhanganisha ibyumviro mu gihe umuntu aguhaye ikiganza hanyuma agashyiramo inguvu bibaye ngombwa akanagusonda bisobanura ko uwo muntu muri mu rungano rumwe atanguvu umusonza aba asa n'uvuze ati erega wewe turangana ushatse twahangana kandi ndizera nta nushobora hakabaho n'ubundi buryo abadukurira mu myaka baturamutsamo gusa naho badukurira babikora nabo batabizi arakuramutsa agashyiramo inguvu hanyuma agasa n'ujegeza akaboko kawe bisobanura ko agufata nk'umwana mwiza w'indero abahinga bavuga ko ikiganza ari umumenyeshamakuru w'ubwonko atanga amakuru nyakuri kuko iyo umuntu avuga agomba yuko umutahura n'ingoga kandi neza mu buryo atazi yisanga ariko arazungagiza ikiganza umuhinga abashakashatsi basanze azi neza gukoresha ikiganza neza ni umuperezida wa 44 wa leta zunze ubumwe za amerika ariwe Barack Hussein Obama.
The way he uses his hands, he actually points a lot and does a lot of this, a lot of this, a lot of that.
In doing so, he gives off this sense of energy. I am new. I'm someone who is dynamic.
And he doesn't do that so much anymore.
Obama afise ubushobozi bwo gukoresha ibiganza byiwe neza, amajambo yiwe neza, n'urugero rw'ijwi ryiwe neza, bigatuma abamwumviriza batahura n'ingoga ibyo ashaka kubabwira. Igira gatatu, gushyira amaboko mu mifuko nubona umuntu umuhagararanye yasize amaboko mu mifuko ipantaro yiwe aho yagize ngo arayakuyeyo agaca ayabohera inyuma haba hariho ikintu akunyegeje niyo kuri iyo ngingo mwari kumuraganira ko canke ukabona umuntu iyo atembera akunda kuba yashyize amaboko yiwe mu mifuko aba ari umuntu abika amabanga ku buryo buhambaye ivyo tubateguriye bikaba bigarukiye hano twongera tubibutsa kugira subscribe share and like kugira ngo mubandanye twibonera amakuru n'ibiganiro bishushe bica kuri no YouTube channel turabakunda.